wa kupambana kwake kilindichiko kurupililo chakuti mpeso kandu ake chidhani raso ulemelelo umene mdapata ileyo mfumu wanu wa mwana wanu Yesu Kristo ambuye ndi Mulungu wathu amene ali ndi moyo ndi ufulu imodzi nanu ndi mzimu woyera tsopano ndi panjali zotsala.